Umugambi Merankabandi mu gice cawo ca kabiri utegekanya gukorera mu ntara zose z'Uburundi ukari 18 mu makomini 119 no mu mitumba 2638 bigize igihugu c'Uburundi. Kuri no wa 12 Ndamukiza abarongoye uwo mugambi baragiranye inama na bazofashanya mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi mu gisagara ca Bujumbura aho bariko basigurirwa uko uwo mugambi ukora nibifatigwako mu gutora abafise amikoro make kurusha abandi nkuko bivugwa na Michel Nyabenda umuhuza bikogwa mu mugambi Merankabandi.
Umugambi Merankabandi tugiye gutanguza muri kisagara cha Bujumbura waratanguye kuva mu 2017 aho watangura mu ntara zine gusa ukaba wari umugambi wibanze. Ariko Reta imaze kubona yuko uwo mugambi wagize akamaro gose ku miryango yari yinjiye mu mugambi Merankabandi muri iyo myaka 5 baciye ifata ingingo yuko uwo mugambi wokwira mu gihugu cyose. Niho rero uwo mugambi yashitangura gushirwa mu ngiro mu ntara za mbere mu za kabiri ubu rero tukaba twinjiye mu gisagara cy'i Bujumbura kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro. Umugambi wo gushigikira imiryango ikenya gusumba iyindi yose kugira ngo ishobore kuva mu bukene ishobore kugwiza umutahe tuzoba twabahaye uwo mutahe bashobore kuza ubu mutahe nyene w'ubuzima bwiza w'imibereho myiza yuko ngene babayeho kandi wongera uba n'umutahe w'ivyerekeye ubutunzi. Ni umugambi rero mwiza cyane giye gutangura mu gisagara kugira ngo ugarukire imiryango ikenye gusumba iyindi. Byari bikenewe kandi twaramaze kubibona yuko ari akamaro kaniniya kugira ngo dutangure tumenyekanisha neza umugambi kugira ngo abagiye kudufasha n'abagiye kuwumva bose bategere neza uwo mugambi ingene itunganijwe. Ihangiro cyaho ndahije kurivuga ni cyo gufasha imiryango kugira ngo ive mu bukene cyane dushobore no guhangana n'ibiza byinshi bishobora gushika mu buzima bw'abantu bushobora gushika naho tubaye ariko hari n'ibikorwa byinshi uwo mugambi uzorangura. Igikorwa cya mbere benshi ngira ngo bamaze kumenyera nuko uwo mugambi ufashisha imiryango iroyemo imfashanyo y'amafaranga. Iyo mfashanyo y'amafaranga abaroye mu mugambi barayironka bayironkakira amezi abiri mu kiringo cy'imyaka ibiri yose bakaronka amafaranga angana 336 ku kwezi kandi bakayaronka baciye mu buryo bw'ubuhinga bwa none bw'amatelefone. Ariko iyo mfashanyo yonyene ntibikwiye bacatusha twongera ko imfashanyo igira kabiri kandi nayo ari ntangere ari yo mfashanyo yo gushigikira yo guherekeza iyo mfashanyo ya mbere y'amafaranga. Nicyo gituma umugambi Merankabandi ari umugambi utanga imfashanyo y'amafaranga n'iyindi mfashanyo y'inyigisho n'imigambi mperekeza. Muri iyo migambi n'izo nyigisho dufasha abari mu mugambi guhindura ingendo kugira ngo bashobore kuduza uwo mutahe w'amafaranga baronse bawusaruremo ubuzima bwiza kandi bawusaruremo n'imigambi izoguma kandi izorama kugira ngo ibateze imbere. Niwo rero umugambi ubukwiye kuko uburimwo imfashanyo z'ubwoko bubiri imfashanyo z'amafaranga imfashanyo z'inyigisho mperekeza mbere tukabafasha tugatanga n'ibindi bikorwa bimaze gutangura mu ntara zitari zitandatu ibikorwa byo gufasha guhangana n'ibiza biba byadutse igihe turiko turashira mu ngiro uwo mugambi.
Mu gihe imfashanyo y'amafaranga 336 isanzwe ifashishwa abafise amikoro make atakijanye n'ibihe urabye uko idorare rivunjwa muri kino gihe kandi ari naryo ryafatiweko mu gushinga iyo mfashanyo umugambi ugitangura uwo arongoye umugambi Merankabandi avuga ko bariko basaba abatanga uburyo na Reta y'u Burundi ko ako gafashanyo kukongerezwa.
Ego cyane cyo n'ikibazo twari tumaze iminsi turiko turiyumvira kuko iyo dutanguye gushira mu ngiro umugambi turagenda turaraba ningene uwo mugambi uri kuraja mu ngiro tukaraba yuko mbega uko twavyimvira ubwa mbere niko bikiri ubu ego n'ubu tumaze gushikiriza mu nama ingene uburyo dufashisha bungana benshi bavuze bati ubwo buryo mu gihe mwariko muravyumvira bwari bukwiye nivyo ariko mworaba neza ingene ubwo buryo bwoshobora kongerezwa yego ni kibazo tubona ko cumvikana gifatitse ivyoroshe gutegera no kubona yuko twaharurira mu madorari abanyamerika nyagihe twariko turategura umugambi tukavuga tuti ubwo buryo bututanze bungana n'amadorari 18 ubwo rero bitavyoroha kuyumvira ko muri iki gihe toraba ingene amadorari 18 yangene angana uyu munsi uko rero ivyo rero basavye natwe twariko turavyimvira nivyo tuzogerageza tugashikiriza leta ni banki y'isi yose yishigikira muri uwo mugambi kugira ngo turabe igihe ningene twoshobora gushira ku gihe iyo mfashanyo y'amafaranga kugira ngo ishikire akamaro ku miryango iri kwirayironga